I'll stop you. What's the other union? I'll union. kenyang go tswa mka.
Ha ba ja mwe.
Menyo ya go.
Tswa kwantwa.
Ke menyo. Ba se go go tswa ka tso. Go ja go.
Yes,